Washamba bafatho sibongile ubanane lensizwa ibithenzwe ibonga emva komcimbi ngoba ibamatasa isikhathi angibinaso labafethu kwaqhoza kumbala uthi ngithola ithuba kodwa nje bafethu isimo sami niyasazi umdlalo wami namageza umuntu andile into ejabulisa ngoba sikhuluma nge-mic awusozwa bona okhona othi komunye
kunjalo bafethu
lokho sitheni ngishayela ihlombe Ayeye makhaza ayeye Ayeye waze commander ayeye Ayeye waze goma ayeye Ayeye waze ndamlenza ayeye Ayeye ngosazwana ayeye Ayeye waze khoza ayeye Bonke bandawonya bakithi zonke itizo bafethu ngibonga kakhulu uhlubheke useze ngithanda futhi ngijabulisa
Awu mfethu nami ucela ukuxhawula mfethu ngibonga ukuyinikela kwakho umntaka baba udele konke uhambe nawo noma isithethile uzongena emalahleni evutha wadela ubuxoki ngoba umxoki bumnandi ngoba uwenza ukuthi kufike nabantu abacabanga ukuthi uyaphila sibonga kakhulu simshalele ihlombe naso insizwa lomfana komndeni naso
yeah,